Nzami sheweta nkwenu evito ra hosi ya hina Yesu Kreste kurhula ka Xikwembu akuve na n'wina a hi hlayeni swin'we rito ra Xikwembu hi ri karhi hi nghena eka Lent hi ku hlaya The Book of Esther chapter 4 hi hlaya kusuka eka verse 14. Esther chapter 4, we read verses 14, 15, and 16. Then Mordecai commanded to answer Esther, "Do not think that because you are in king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance of the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows, but that you have come to royal position for such a time as this." Then Esther sent this reply to Mordecai, "Go, gather together all the Jews that are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish." Leri i rito ra hosi Xikwembu. Hosi a hi katekise ku hlayiwa ka rona. A hi khongeleni. Ri hlayiwile rito ra wena Xikwembu Tatana. Vulavula hi nomu wa mina, vulavula ni kereke ya wena. Vulavula hosi na vele ku twa. Amen. La baba kweru ihlaya buku ya Esther. Buku leyi nga xihlamariso yi nga tolovelekangiki hi ti reasons timbirhi. One, hi yin'wana eka letimbirhi yi nga vitaniwa yi nga thyiwa vito ra wansati, buku ya Ruth na buku ya Esther. Number 2, buku leyi a yi tolovelekanga hikuva vito ra Xikwembu, God's name, is not mentioned. Hambi prayer is not mentioned aka buku leyi. Leswi hi kombaka leswaku God is working behind the scenes. Hambi loko Xikwembu hi nga xi voni, le ndzhaku ka khetheni xa karhi xa director xi tshamile tanihi directora wa filimi xa karhi xa fambisa xi director ku vona leswaku swilo swi famba kahle. Risimu ra maswisa ri ku hambi ndzi nga ku voni, ndza swi tiva u kona kwala u ndzi lwela hi masiku. Timhaka leti tsariweke eka buku ya Esther, ku vulavuriwa hi wansati Vashti loyi a tekiwile hi hosi Xerxes, loyi a nga n'wi kombela ku ri na vanhu exikarhi ka vanhu, a ku nkata mina ni kombela u ni yimbelelela, ni kombela u ni cinela emahlweni ka vanhu leswaku ni ta tsaka. Then Vashti a ala, she refused. Ene leswi a swi n'wi khomanga kahle nuna wa yena, laha a nga boheka ku n'wi tshika there and there, a n'wi tshika xikan'wekan'we. Then ku vitaniwa a beauty context, laha vanhwanyana hinkwavo vo saseka a va fanele va ya contesta emahlweni ka hosi yi ta kota ku hlawula nsati loyi yi lavaka yena. Kasi a ku ri na n'wana un'wana wa xisiwana loyi a va ku i Esther, a ti tshamela na khazini yakwe malume wa yena Mordecai. Hi loko a n'wi byela leswaku famba na wena u ya nghenela van'wamburi lava nga kona u ya contesta ku tiva mani kumbexana hosi yi nga hlawula wena, ku komba leswaku Xikwembu was in control behind the scene. Hi loko Esther a ya hlawuriwa ku va yena queen instead of Vashti. Now, ku endleka xihoxo va promoter Haman leswaku ava a prime minister, xitulu leya swi n'wi nyika a position authority as a prime minister eka tiko leriya ra Babylon. Kasi loyi a va vona vana va Israyele, a va vona va Yuda hi ndlela leyi va khongelaka Xikwembu ha yona, kutani a lava tindlela ta ku va destroyer leswaku va ta hela va ta ka va nga ha khongeli Xikwembu hi ndlela leyi va xi khongelaka ha yona. Haman loko a ri karhi a endla sweswo, a teriwa hi makungu ya leswaku a ku endliwi Xikwembu lexi vanhu hinkwavo va tiko leriya va nga ta ya va ya khongela xona. A ri karhi a swi tiva leswaku loko ko endliwa nawu hi mhaka leyi, vana va Israyele va ta kumeka leswaku va ta herisiwa, hikuva wa va tiva leswaku va khongela Xikwembu xa le matilweni kanharhu hi siku. Haman a ti komba leswaku u vengile rixaka ra Vayuda and he wanted them dead. A ti yimiserile ku vona ku dlaya rixaka hinkwaro ra Vayuda ku nga ri Mordekai ntsena, a rivala leswaku nsati wa hosi na yena i muyuda. Hayi aya emahlweni ka hosi hi matimba lawa a ri na wona, a kombela leswaku wena hosi ni pfumeleli ni ta na swinawanawana swa mina leswi nga ta endla leswaku tiko ra wena ri fambiseka kahle. Hosi mbuyangwani yi pfumela hi ku n'wi tshemba, yi n'wi nyika matimba. A ya tshama hansi a pulana leswaku Vayuda va fanele va hetisiwa ku endliwa na nawu. A decree was drawn up, yi fambisiwa eka vanhu hinkwavo leswaku Vayuda va ta dlawa va herisiwa hi siku ra vu 13, a day of Adar, the 13th of March. Hi nkarhi lowu vanhu a va ri shocked, va khomiwa hi ku chava leswaku va ta dlawa va ta herisiwa Vayuda. Hi loko Mordekai a teka xiboho xa ku ya khongela, a hluvula swiambalo swa yena, a ambala swiambalo leswo khwaxa. But still, eka all these things, no mention of prayer. Hambi loko Vayuda hinkwakuruwa leswaku a va ri karhi va rila, they were mourning, but still there is no mention of prayer. Queen Esther was embarrassed hi ku twa leswaku malume wa yena Mordekai se u ambale swiambalo leswo khwaxa, u le ku khongeleni, a nga ha tikhomanga kahle, u tshame enkumeni, a nga hlambi, u ambale na swiambalo leswi nga amukelekeki. A decide ku xava suti ya manyunyu, a rhumela vanhu a ku fambani mi ya nyika malume wa mina Mordekai a ambala, hikuva wa ni nyumisa eka position leyi ni nga ka yona. Then Mordekai a ala ku ambala this new garments leyi a tiseriwa ka yona i Queen Esther. Se Esther xikan'we kan'we swi vona swa ku something is not right. It's either my uncle Mordekai is in crisis. Se a rhumela Hedachi ku ya a ya n'wi vona Mordekai. Hi loko Mordekai a rhumela a return a copy ya this a terrible decree ya leswaku Vayuda va fanele va dlawa, Esther a reporta back eka Mordekai leswaku there's nothing I can do. Wa swi tiva leswaku a na access eka hosi. Hosi a wo pfuka nampundzu u ya yi vona, kambe u fanele u endle appointment leswaku u ya yi vona. Handle ka sweswo u ta dlawa. Se mina wena Mordekai a ku na nchumu lexi ni nga xi endlaka. Laha hi nga hlaya kona tsara Xikwembu namuntlha, hi twa Mordekai a hlamula u ri, do not think that being in that royal house u ta pona. You alone of all the Jews you will be saved.
Loko swivula leswaku vayuda va ta fa na wena u ri kwalano endlwini ya vuhosi u ta fa.
Se Mordekai byelaka Esther leswaku ku tiva mani. Kumbexana xikwembu xi ku vekile eka position leyi u nga ka yona hi nkarhi wa ku tika wa ku fana na lowu leswaku u ta kota ku solve ti-problems hinkwato, ti-challenges hinkwato leti vayuda va ka n'wina va hlanganaka na tona hi nkarhi lowu. Vamakwerhu, a little lesson from this hileswaku in whatever position leyi u nga ka yona hi nkarhi wolowo, ti-challenges hinkwato leti humelelaka hi nkarhi wolowo swi tekeni leswaku ti miringene ti za ti tisiwa eka n'wina hi nkarhi wolowo, hikuva xikwembu xi mi tshemba. Xikwembu a xi endli mistake. Xikwembu a xi veki vanhu aka ti-positions to karhi xi nga ri na xikongomelo hi vutomi bya vona. If you remain silent at this time, deliverance will come from another place. Lawa imarito ya Mordekai. Loko miyela unga endli chumwena Esther ku pfuneka ku tata ene ku tata ku huma kunwana. In other words, leswaku hi ta pfuneka swi tova swi nga tanga hi wena. So grab this opportunity leswaku ku pfuneka ka tiko ra Israel, ku ponisiwa ka va Yuda hinkwavo swi ta swi huma eka wena. Kumbe xana xikwembu xi ku vekele sweswo hi nkarhi wo kota lowu endlwini ya vuhosi. Mordekai believed that God will intervene. He urges Esther to act as he now begins to see that the hand of God, the providence of God, the salvation of God is nearer. One way or another, God is going to save them. Let me talk to people who are called but keeping quiet. In time such as this, the deliverance of all God's people will come from another place. Hi loko Esther xikan'wekan'we a accept this challenge ya leswaku let me act hi laha Mordekai a ni kombelaka ha kona, a rhumelaka mahungu leswaku wena Mordekai sungula ku khongela u hlanganisa vanhu hinkwavo va vayuda va ni khongelela hambiloko ni nga ri na access ya ku ya eka hosi, ni ya yi vona. And if I perish, I perish. Hikuva a swi pfumeleriwanga leswaku ni nga ya ni ya vona hosi hi nkarhi lowu mina ni wu lavaka, hi yona hosi yi taka ka mina. Mara loko swi vona leswaku ni ta fa hikuva ni yile ni ya vona hosi, a ni fi. I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Mama kweli. Hi bona Esther, endzhaku ka xikhongelo, endzhaku ka ku titsona swakudya, hi bona Esther a ya humelela emahlweni ka hosi. And the king extends his scepter towards her, and she comes in. She comes nearer and touched it. Loko hosi yi extenda enhonga ya yona, Esther a fika a yi khoma, a vhela a swi twa xikan'we Esther leswaku u amukelekile emahlweni ka hosi. Mativa matafula evuton'wini ya vanhu ma cinca. Haman swi n'wi cincela xiyimo. Haman a humelela hi swilo leswi a nga swi langutelanga, a nga swi ehleketanga. Haman a sungula ku plana siku ra ti-13 ri fika leriya ri nga vekiwa. He vaka hino ni lava mi swi tiva leswaku xikwembu lexi hi xi khongelaka, the God that we are serving, is God of the authority. I xikwembu lexi nga khoma vutomi bya hina. Loyi a celaka xigojani a celela un'wana a ti voneli leswaku a nga weli ka xona yena.
Loi a riaka riaka mintlhamu leswaku vanwana va tawela ka yona a ti boneli leswaku anga phasiwi yena.
Haman awela eka magaloni lawa amalulamisile leswaku Mordekai ata dlawa eka rona tiko hinkwaro ra Yuda rita kota ku dlawa. Hi loko va Yuda hinkwavo va va na ntirho wa Purim, Feast of Purim, Feast of Day, Light instead of Plant Tears. Laha va Yuda a va fane va rile kona va sungula ku tsaka va sungula ku vona voko ra matimba ra Xikwembu. Ni la ku vulavula na n'wina hi ri karhi hi swi tiva hi swi vona leswaku i minkarhi ya ti-pandemic, i minkarhi laha swilo swi nga tsakiseki. Ni lava hambiloko hi lahlekeriwa hi maxaka ni varhandziwa va hina hi minkarhi lowu a hi languteni hi vona leswaku there is a light at the end of that tunnel. Xikwembu xa hi twa xa hi vona futhi xi le ku tirheni behind the scene leswaku swilo hinkwaswo leswi hi tikelaka ngopfungopfu mavabyi ya xitsongwatsongwana lexi ya fika emakumu.
Vamakwerhu, one day we are going to celebrate and glorify God hi khensa matimba lawa Xikwembu xi nga hi hundzisa eka wona. Hi khensa hinkwaswo leswinene leswi Xikwembu xi nga hi endlela swona eku tikeriweni ka swiyimo leswi, eku rhiyarhiyiweni, eku celaceriweni ka swigojagojana leswi va lavaka leswaku hina hi wela eka swona. Xikwembu xa hina xa le matilweni one day hi ta xi tlangela hi xi khensa, hikuva hinkwaswo ti-challenges leti hi hlanganaka na tona ha swi tiva swaku xi tikarile xi hi vona hina leswaku ha ringanela ku nghena eka tona ene hi ta huma ha hlayisekile. May God richly bless you. Amen. A hi khongeleni. Ri hlayiwile rito ra wena Xikwembu Tatana, vulavula hi nomu wa mina, u vulavula ni kereke ya wena, u vulavurile Hosi loko a ri hina hi pfune hi nkarhi lowu wa Lent ku va hi amukela ni ku twisisa leswaku wena Xikwembu hi kambile wa hi tiva, u tiva timbilu ta hina, u tiva hinkwaswo hi vutomi bya hina. Hi yo mhaka miringo leyo tala, makhombo leyo tala ya hi humelela hikuva wena Xikwembu wa hi tiva leswaku hi ta hlula hina wena. Hi pfune eka challenges hinkwato ku va Xikwembu xa hina hi nga lahli thawula, kambe hi yima hi tiya hi langutile eka wena, hi langutela ku vambiwa ka n'wana wa wena Yesu Kreste loyi a taka ku ta hi pfuna ni ku hi komba leswaku Xikwembu xa hina u kona hi mikarhi hinkwayo, u ta hi yimela, u ta hi lwela namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Amen.